Welcome, it's Annie for YouTube channel here.
Hello, I will trip around about. Zero one of the Kankade, good evening, Yamada winner, Amada Noga, Sataniki, I'm a full of women on my jungle. So, in the process, but it's in couples almost Najidiga. So, trip around about, Funatim, Mumvim, what really happened. Chinajidiga winning the journey with the Yamada. Mpaka na abeze mchukua mwage, mnali madzira, mnali maleza, mnali nchenga, you know, ufa. So jina jidika njani, out of course, amafunda kumbela agent in drama. Kana muzo daga tumiza, kaya banga banji. Kuma no, the whole story, ndiyo nakuti, mkani sina kari joncho. Mkani meina kari la, ndi mwudi, antu wama message ya najita kwa abeza na mfoni. So kutana longo sulandiye, anipanova, tamfa maripoto na kuti nyamarayu. Wa ululano zake amene amamutuma amene awanganaiza umbandaza of course nyamara ndwa kuchilega amamutuma drama so the real story ndione na kuti awa ndi anthu okuba and za Satanic zinangobwera chabe kuti anthu anayikamba chonje kuti imveke ngati anachita kutumidwa kuti afuna aloe za Satanic yatani so ta kumana ndi mzimai mozi amene so anali involved now want to miss la value cause agent anapempa value and nyamara ndi kuti amapanga business wendi sakabaza and then bidon chito so atafika pa malopa anampempa no agent kuti amutumize drama so agent ali ben drama anampempa agent nzake kuti amgali value so atamtumize la value. So I'm gonna put the value in the amount of financial nine without wrong, so it can be in a clam of that. Clan of oil.
I never called the Gawanga, the Wobody in a disobey agent. I'm gonna get a bag of me around about it. The agent you another customer, Wanga. Then I do zone as a wooden gin to Mezilla, very over 180. Didn't to Mezilla, agent to Jasama de Bolisiragash. Didn't another water go with Jedwa. Kutibwelesera kashi ndinazapita pamalo amene amapangira pa injena so one was ndikapita ndinakampeza agent uja ndipo anditengera kwawo atanditengera kwawo ndipamene timakampeza nyamata atamafuna kumbera nyamatayo anayimbiridwa ndi anthu ati Satanic unazokona ngati ufuna kujoina Satanic ukuyenera kupanga izi utiimbire. Then I was loaded up on many good young Yamara Jadid and Agampeza, my Yamara and owners of the world around the ground about the compam. Ogudi Aliasia Gomuzi wanted. Tita Mufusa and Ambagongo Solana Zogodi in a Montreal Dinaman and I Jagajata. Dinazan to Missy Laguayan Pidida 10,000, another than Fusaku when did 10,000 day. Didn't to Missy Anazan de Buenzilla. Lelos and the Bamina Mandi in Bida Punazogodi Ubita by Genti. Ugamuzi unazokuta atumize ndrama yakwana 28. Atapita agent zinatekadi. Kita muvundukula anali ndi chikwama kumbuyo kwake. Titatenga chikwama kuvundukula. Napeze kunaza kuti munali jumbo, njumbo mwa munali zira. Anaphwanyira mufa ndi kendo. Titachosa jumbo yo mchikwama mwake. Munali lezala. Losakaniza ndi nchenga. Mene mundi mene ndi ngalongosolele. Koma sina amene anabeledwa ndi customer wanga agent yo chimene ndikuziwa ndi chimene takhati kukumana nazo kubeledwa kumene anthu ambiri amaiza njira zosiyana-siyana ena amatha kubwera kukulumizira message ya imene makhalira ya Airtel manager kumene kuoneka ngati ndi drama deti china chichonse bwinobwino koma kufusa balance kupeze kunazo kuti drama sinafike iwe pamene wampasa kale kashi munthu ena samatha kubwera yonjo nazo kuti ndikufuna kulumiza drama ufuna kulumiza drama iwe kulumiza drama ijamwina osakupasa ndi chimene so ndikuchenjeza kwa customers kwa my agent anzanga tikuyenera kumalumiza drama tikafuna kulumiza drama tikuyenera kulandira kale kashi tisanatumize kuli mwina nchitidwe mene utipewe
nyamata nachita zimene mukumudzi kwa anthu ena amati amayendesa njinga.
Ya zina lake ndi jemu amaendesa njinga pa roundabout pompano amaima pa lanchi ya yopita ku seopita ku kwa kameza roundabout
ndizo zimapika kuti anthu amafuna kumumenya kuti amuphe kani zinakhala kutani kwenikweni pali ngati kuti mapa
okay ndizo kuti agent amene ndinamtumizira ine ndramayo anawandikana ndi jemu amene tikumenena kuti wabata wakhalisa konso kwawo anapangapo solenti jemu anapangapo lenti kwa agent ndiyeno mwakuti jemu yosana menyedwe ndithu chifukwa chokuti aliyese akumuziwa amati munthu ndi mbale ndiye tisamenye pokhapokha titapanga zona zokuti drama ibweli drama yo abwenze kena kuwazipanga zona zokuti ampase chilango ineyo tili ku kwa agent kwa tinasiya akuyankhulana ndi mayi yake ya jemu akunena zokuti amayi ine tikuyankhulana komaliza ine akufuna kundiotcha koma sizokuti unaliona zokuti kumotcha amangofuna kuti apase pressure makolo akewo kuti apereke drama Ananduza kuti tageza bwino kurenga nambala yanga.
Ndiye kusenzo kuti anayikazi kutamfusa mazira njenga aliza amatinzikani.
Titamufusa anakana kuna zokuti zinthu sosi zanga wandipasira zanga yamwe amene ndimatumizira ndrama yo. Ndiye tinazamfusa sona zokuti iwe mesa kuti unakumana naye yaka yatha mwambe. Ndiye kunena una zokuti zinthu zi si zako nde zako yanawo pasira chaka chatha ali pasira wiki yatha anaza sintha statement amanena ma statement ambiri mozi wabe munthu okuba sangane ne yonga
zinali zinaikidwa kutane zimene mazira awo
dzira lophanyika alinayo lophanya na phanyina mufa ala phanyina mufa munali so mapisa ken akendro
ana munyenya
mapisi ndithu ndikuika mufa moja kena kuti tajosa jumbo yo munchi kwa mano mwene mo munali nchenga ndiweza
kufanya kuti mazirawa anali njumbo
ndi ufa ndi kendulo pamozi
anaziswanya ndizikanyakanya
anaswanya yanakanyakanya ine ndinabedwa apo
chine ndikanja
aya koma ndikalekale nazabedwa apo ndi kagina nchito kwa munthu ina ndi anabwera kudzapanga kashauti mafamba ende kompasa kash meninga cheka balance drama munalibe komano inabwira direct ngatamene mabwerera message ya mpamba
kuri ngati mosala kash
osati zijaza forward pali ma message ena matha kubwera umatha zona zokuti ndiyo kuba ifa imabwera ndi nambala
umatha kubwera ndi message ndi ondo
basi mara munthu tika mamu gaikira noti mango fosa no balance
kumano message matha kufika
message matha kufika ndipo izi ndinadzona ine ndinayiona yali
ine mukapha kuti mwabisalo drama yanu kwa bwana ndi masabani ngati ino yo drama yanu yoti
mwana ineyo drama mena ntumezeyo yo ndina ese sabe kunazo kuti ine nangandika nina jani kwa bwana anga nena pezi kunazo kuti agent yo mkulu wake ndamena anankhanga kuti wandipasa ine drama 180 yanga iwo tinasiya nakuthana ndi jemuyo kuti ine tinathanano basi kwa zinakha zovuta kuti kwa bwana anga ndikafotokoza kuti yanga zimakha zovuta abe sinanga monga ngati kwa ineyo kunena kwa bwana unazo kuti mwina andibera zimatengera bwana yokuti wamvesesa bwanji komano mabwana akuyenera kumati mvesesa chifukwa zinthu izizi sizokuti timachita kupanga dala
sopano kulinkhani ina mati ya chitaka kuti munthu amatha kubwera kupasani ndrama angapapita ndrama yanu yonse yapita ndizoona zimasowa ndi kundrama
zimatha kusowa iwefo saziwa sona zakuti ndrama kodi ayenda bwanji ziko mwambi
this is around about
Thank you. I'm going to go to the hospital.